ganishakuri yacu ya BTV numanya wo kubashikiriza amakuru yacu ayo tuyatangurana n'ingingo nkuru ziyagize. Apotre Jean Paul niwe yashize imbere umugwi EGNY kugira ngo azoserukire mu matora y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko rya basketball yagiye kuba no gutunganywa vuba. Nayo abakozi ba Onatel bagize yegeregere kuno munsi aho bashaka ko guhabwa imembo yabo y'amezi ane bamaze iminsi bakora badahembwa. Tufitanye n'andi makuru tubateguriye ikaze. Turongeye kubaramutsa tubahana ikaze kugira ngo mushobore gukurikirana amakuru twabateguriye. Ibarabara ryitiriwe Ubuyapani rirarengana icese kuva kuri uyu munsi wa kabiri. Ibyo byashikirijwe na Jimmy Hatangimana asanzwe arongoye igisagara cya Bujumbura, aho iryo barabara yari imaze amezi abiri ridakora. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Sindayihebura
ari kumwe na Mustanteri wa Komine Mukaza Renova Sindayihebura hamwe n'umuyobozi mukuru w'amabarabara mu Burundi n'abandi bategetsi batandukanye mu gisagara cya Bujumbura. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yavuze ko icyabazanye aho ku ibarabara ryitiriwe Ubuyapani ari ukugurura igice kimwe cy'iryo barabara inyuma y'amezi abiri yari aheze ryugaye.
Rero twahisemo kugira ngo uno munsi iri barabara twugurure igice kimwe kugira imodoka zironke aho zica.
Umuyobozi mukuru w'amabarabara yavuze ko ingingo bayifashe kuko babonye ko amabarabara bitijije ariyo Aveni Bukirasazi hamwe na Aveni Giswahili ariko arononekara bivuye ku modokari nini zihaca.
Cyo rero ni ikintu kiza cyane kubera ko bica bituma amapave izo modoka zariko ziraca ku batanuma.
Uwo muyobozi yemeje kandi ko naho baryuguruye ico gice cibarabara hakiri ibindi bikogwa byo gukora.
Twebwe tuzobandanya igikorwa twatanguye ngahahe bire tuzane n'ayandi mabuye ko turamenya Tanganyika imyifato ruzofata kuko twibaza uko ruzururuka cyane ubwabo turabona uko rutaruruka cyane kuko twakigeze imvura rero niyahavigwa tutarakora ikindi gikorwa tutakibandanije birashobora gutuma dusubira ku rugara. Tubandanye rero dukora tuzana ayandi mabuye tuyegereze cyane uruzi kugira ngo rwegere ngaha ku barabara.
Ingingo yo kugara ibarabara ryitiriwe Avenue du Japon ikaba yari yafashwe inyuma yaho ikiyaga cya Tanganyika amazi yacu adugiye akarenga ibarabara. Ivyari byatumye iryo barabara ritangura kunyika.
Sindihebura Desire urakenuye. Abakozi bishyiramo ibyo gutumatuma nako amakuru ya Onatel kuri uyu wa gatatu bahagaritse imirimo umwanya utari muto cyane, na cyane cyane bakaba bariko barasaba agahembo kabo kagira amezi ane badahembwa. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Arlette Mugisha.
Mu gihe abandi batangura imirimo mu gatondo mu kigo cyo gutumatuma nako amakuru Onatel ho ntivyaruko, abakozi b'ico kigo nka bose bari bagandagaje ku gasase bati gukora ntuhembwe birababaje.
Icyatumye tutajya mu mirimo nk'uko byari bitegerejwa ni uko abakozi tumaze amezi ane tutaronka agahembo kacu.
Umwe muri abo bakozi arabandanya ati twari twarihanganye igihe kitari gito dukora amezi atatu tutabona umushahara, nyuma tukaroswa ukwezi kumwe tugaca turema ati bizoza. Ariko ubu aho vyankiye gushikaho ni namba myiza yabaye nyinshi.
Twe tuguma dukora dutonda misi yose. Yego ingorane ziriho nyinshi kuko nk'abapanze amazu benshi bari muri sentare kuko bibaza yuko mukoresha aduha gahembo kuko babwiye ameza upanze umubwiye ko umaze ameza ari ntabyo ushobora kubyungana ugatonda misi yose aho hose muno muri NSS ntibakidukotiriza ibyo byose na mituweli nuko nyene.
Abo bakozi bakaba babishyize ku mugaragaro mu gihe ku munsi wa gatanu uheze hari habaye inama rukokoma yahuje abakozi bose b'ico kigo n'umuyobozi wabo.
Arlette Mugisha arakenuye kuri iyo nkuru yaduteguriye. Uno munsi naho ni umunsi mpuzamakungu wahariwe guhimiriza abantu gufungura ibifungurwa bidatuma babyibuha na cyane cyane bigatuma bafatirwa n'izindi ndwara zijyanye no kubyibuha. Twegereye umuganga Dr. Sagaba Ofri aho yatumenyesheje byinshi uko byifashe ngaha mu Burundi, eka aranatumenyesha uko bovyikingira.
Ni inga regime alimentaire irimo donc teneur nininya ma energie, ni kuvuga hamwe isukari nyinshi, amagresse menshi, umunyu mwinshi. Mugabe gacigira amavalero nutritifs nuko navuga mu Gifaransa makenya cyane. Urumva iyo ni regime alimentaire. Rero umuntu aguma yifata kenshi. Iyo malbouffe iragira nabi umubiri. Ikazana ingwara. Hama ingwara zikunda kuza cyane cyane bwa mbere no kuvyibuha kuba obese. Cha kabiri iyindi ngwara ishobora kuza ni diabete. Ya gatatu ama hypertension, ni ingwara z'umutima, ni ingwara zo mu mutwe bakunda kwita ama depression kubera na byone birafata mu mutwe. Ikintu cya mbere cyo kumera singwara gusa n'ukuntu umuntu aba yifata mu kujya indya. Ikintu rero dukunda kuvuga dutangura ni kwereka ingaruka mbi yuko kuntu gufungura bene izo ndya. Tukavuga ati izi ndya zashobora kuzana izi ngorane zikona izi n'izi n'izi. Hanyuma aca tutangura tukavuga ati okay, dufate inyishu y'ivyo rero. Inyishu rero ya mbere mu bisanzwe ni gutangura kufungura indya zimeze neza. Indya zimeze neza no kuvuga zirimo indya ivyamwa, imboga nyinshi, umuntu akanywa amazi, icyo ni cya mbere. Icya kabiri umuntu agatangura akagira siporo, hanyuma buke buke akamenyera akaza uko azarajya azarakurikira iyo regime, tuza turagabanya n'irya regime imeze nabi. Hama haciye igihe tuvuga ukwezi, amezi abiri yamaze kumenyera, wenyine ni waca asanga ekarafungura indya zimeze neza atakiri irya malbouffe. Nuko mu bisanzwe ni cyane cyane ibintu bijyanye na education ifata abantu bose. Umva ni ibintu nta myaka twavuga ngo isumbi iyindi, bose barashobora kubashikira. Umuntu yari karafungura kujya kuzarajya imboga nyinshi, ivyamwa, amazi menshi, umuntu agafungura indya zirimo amavuta makenya, agafungura n'indya zirimo umunyu mukenya.
Uwo yari muganga Dr. Sagaba Ofri aho yari kwaratumenyesha byinshi bijyanye n'uwo munsi mpuzamakungu ujyanye no kuhimiriza abenegihugu kugira ngo bame bafungura ibyo kurya bidatuma babyibuha. Nayo muri basketball Apotre Manirakiza Jean Paul niwe yatowe n'umugwi wa Aigle Noir kugira ngo azoserukire mu matora y'uzorongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball rigiye gutunganywa vuba cyane. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Niyonzima Bercy Joyla.
Umugwi wa Aigle Noir berekanye uwo batoye nk'ugiye kubaserukira mu kwitoza mu bazorongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball ariwe Apotre Manirakiza Jean Paul. Fabrice Niragira ajejwe itumatumanako n'ubudandaji muri Aigle Noir basketball yamenyesheje ingingo zitandukanye bisunze mu gutora uwo mukandida.
Uwo mukandida wacu rero n'uyu afise intumbero yo guteza imbere urwo rukino, n'uwo yitabira inkino za basketball akazikunda kandi akanazikurikirana, nubo ari dynamic mu ba jeune kuko murazi yuko inkino za basketball zikinwa n'abakinyi bakiri bato. nuwo azohagarira ubwo rukino mu gufata ingingo zibereye mu kurondera uburyo bukwiye kugira ishyirahamwe rikore neza iryo shyirahamwe rikoze neza kugira n'abakinnyi bamererwe neza nuwo azoza yitaho iterambere rya basketball muri rusange kuva Bujumbura gushika no hagati mu gihugu atantara n'imivuyemo uwo nawe nta wundi twashize imbere mu guhegenwa ni Manirakiza Jean Paul.
Honorable Révélien Dikuriyo yamenyesheje ko bagiye gupanga championnat national kugira n'abari hagati mu ntara bashikirwe muri urwo rukino kuko bavuga ko basketball ikinwa n'abanyagisagara gusa.
Ye yuko umvyo yo cyapanga championnat national ya basket. Twame duharura imigwi munari gize championnat national ine y'Ibujumbura ine ya Ruguru mu gutangura ati babidusaje abantu bose. Twaragiye hano heshi turagendera amakomine aratubaza ko basket yandikiwe abanyamuji ukabura icyo wishura nakubaza igituma bo bataronka n'umupira wo gukina bataronka nabo bagurira n'ibintu bikeneye kubyitabwaho abana bose bakaronka ngene washe umupira hasi bakawudunda hanyuma w'Imana yageneye kubandanya bandanya
bikaba vyabereye mu kiganiro umugwi Eglonoir wahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa 2021 mu kakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021
Niyonzima Bercy Joela arakenuye kuri iyo nkuru ya duteguri nayo mu makuru y'inkino z'umupira w'amaguru umugwi w'intamba mu rugamba utarenza imyaka 2023 bashoboye gutsinda urukino rwabo rwa mbere bakinye n'umugwi wa Eritrea mu mahiganwa ya Sekafa aho bashoboye gutsinda ibitsindo bitatu na makuru twateguriwe na mugenzi wacu Prosper Raimo Niyonkuru akaba yaduteguriye kandi na makuru ya NBA yari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tumukurikirane
mu higanwa rya Sekafa ry'abatarenza aka 2023 uburundi bwaraye butsinze urukino rwabo rwa mbere ibitsindo bitatu ku busa batsinze igihugu ca Eritrea urukino rwo kugurura iryo higanwa rukaba rwahuje igihugu ca Ethiopia canganije n'igihugu ca Eritrea ibitsindo bitatu kuri bitatu muri Sekafa y'abatarenza imyaka 2023 uburundi bukaba buri kumwe na Ethiopia hamwe na Eritrea naho muri NBA rya higanwa rikomeye cyane mu mpira w'amaboko basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugwi wa Milwaukee Bucks waraye utahukanye iryo higanwa utsinze Phoenix Suns amanota 105 kuri 98 Milwaukee Bucks kaba waheruka gutsinda iryo higanwa rya NBA mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 971 hakaba hari haheze imyaka 50 atagihindutse umukinyi Paul Pogba w'umufaransa w'imyaka 28 asanzwe akinira umugwi wa Manchester United wo mu Bwongereza ngo arashobora gusinya amasezerano yo gukinira umugwi wa Paris Saint-Germain wo mu gihugu cy'Ubufaransa asanzwe yamukamwo bikaramuka bibaye Paul Pogba azocaba umukinyi wa gatatu ahembwa amafaranga menshi muri Paris Saint-Germain inyuma ya Neymar na Mbappe
tugushimire cyane Raimo Prosper Niyonkuru kuri ayo makuru y'inkino wa duteguriye ni kuri ayo makuru y'inkino twateguriwe na mugenzi wacu Prosper Niyonkuru tubashimiye cyane kuko mwashoboye kudukurikirana dushimire cyane abari mu buhinga bw'ibyuma bashoboye kudufasha kugira ngo ano makuru agende neza ariko kandi dushimire abo bose bashoboye kuyategura no kuyarondera kugira ngo dushobore kuyabashikiriza mugire ijoro ryiza naho ubutaha.